Happy New Year, my family. Happy New Year, my family. Happy New Year, Solomon family. Happy, happy, happy. Happy New Year, my family. Oh, and Otayami, and Itandayo, and Solomon, my son. Happy New Year, family.
Oh, Happy New Year, Nkosikazi no Solomon. Happy, hey. Hayi Nkosikazi ucula kamnandi engathi bangakupha ama odds. Hey, phambili nge Solomon family, phambili.
Hayi ngiyabonga baba, uyazi I'm a great musician.
Happy New Year mama no baba. Hayi singenile 2022. Hawu ndodana, Happy New Year Solomon. Hayi singenile ndodana. Now,
Solomon, I hope this year you won't stress me.
Hayi mama, kodwa mina uyazi ukuthi mina I'm a good boy. Mina mama ngikstress mina ngisiphethe kahle.
Hayi Solomon uyahlupha ulaleli. Hayi Solomon, kunento engifuna ungenzele yona.
Ufuna ngiyenzeni mama?
Solomon, ngifuna ungibhalele ama New Year's resolution wakho, ama goals, vision for your life.
Hayi mama, ngibhale ama New Year's resolution, ama goals. Hayi mama, mina ngiyenzi lento leyo mina.
Solomon, angiceli, ngiyakutshela, ngithi ungibhalele ama New Year's resolution.
Hayi mama, mina ngizenzi lento lezo. Mina mama, I live each day as it comes. And mina uyazi ukuthi ngiku music school, so let's ama goals hayi.
Hey Solomon, don't tell me ukuthi you live each day as it comes. Insofana na nenyoni, uhamba nomoya uyafufa.
Hayi mama, wena ama goals wakho yini mama? Hey, what are your goals? Angithi ubuza mina. Wena igoal yakho yini mama?
Solomon, uzongibuza ivision yami ukuthi yini uma wakho? Hey, indlela longaka Solomon. Hey, how can you ask uma wakho ivision yakhe? Hey, ngikukhulisile.
Mama, ngiyakubuza ukuthi igoal yakho yini? Ngoba mama, wena waye kumsebenzi after one day of working. Then uzobuza mina ama goal wami. Nawe mama wena goal.
Hey Solomon, ungazongidelela uhlekise ngenhlupheko yami, hey? Just because I quit umsebenzi after one day does not mean ukuthi uzongidisrespect. Solomon, listen here. Le sofa ohlezi kuyo ithenge imali yami. I worked hard ukuthenga le sofa. So ngithi sukuma uphume ne, uyangihlanyela wena.
Hayi mama, sofuna ngisuke emasofeni manje. Mama, kodwa siyazi ukuthi wena una vision mama. Hey, udla imali kababa, into oyenzayo.
Uthi ngidla imali kabani? Hey, Solomon, usukele inyoka emgodini uyanyezwa. Solomon, ngithi phume ne.
Okay, mama.
Hey, Solomon, angakudina yazi unyaka usacala.
Yacala inkathazo, hey madoda, hayi isukile indaba. Hayi.